Kulu kabi nginokudayisa stolo. Oh. Phambi kokuthi ngikhohlwe. Ukubona kwakho lokumamba.
Ngiyabonga baba.
Ngiyathemba ukuthi usifundile isifundo sakho mntanami. Abafana bazokuthembisa ezulwini.